blue. I'm on a peacock and on me. Ea, 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 ea. Ea, 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 ea. Ea, 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 ea. Ea, ea. Hei ea mai ea huka vahi ni ha'ala. I lalo no ka ame ulala e ho. Hei ke no oe kiki lori mai rala ki ka hamali e nei. Hei ea mai ea uka vahi ni ha'ala. I lalo no ka ame ulala e ho. Hei ke no oe kiki lori mai rala ki ka hamali e nei. Koma ka palo palo e umi ako la kapili li puku vai o ka malihini. E aha ka ohana haa he o nei la eliki me ka manu pikake. Ila ina manu, na manu pika ke nani. Ea 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 ea, ea 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 ea, ea 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 ea, ea ea. Kauru hiva hiva kau hika hanula, ahele nani oile makamai. Ma aloa e oi me kamakani la sui di kahanula ala. Hiva kau i ka hanula, a rei nani oi nei makamai. Ma aloha e oi me ka makanila, sui di ka hanua ala.